longa longa komanda biro konyi
biro konyi
longa longa mina lwanda obedu kodi kanena longa ngima na baba ni biro sami biro ni dwoko ngima na kare jomanena bende wara inyaka kilosa omiyo kawona ngade chunja nina luwi ine miloso ngima jogo moselal kaka nyathi kich moro winjo ni ywak niga chilielo moro bena winjo dwaro iga jodongo moko mageno gi orumo bende dwari jatuo moro bende oriti mondi change vijene moko mosesomo to onge tich ine nyasaye mapidho nyaka winj mafuyo mumbi wacho namodwong'o tiyaone miya kwayi gane lor piny lor piny inyisriwa kokalo kuom tho mar Yesu nayudo ngima ngima maonge kata juoga mane dimiya awuoro wera maniero godo nyasaye kioro modi mamidema mondo thonwa kawuoni loso dalawa wamor ahinya kar tiyo mopogore mopogore gi pach dhano apenyo wenu wach mane donga ng'eyo dhako mane nie chwe higni apar kod ariyo ng'ama direse e kindeno kata nyuola nenene kwede uwetene wacho ni manok nyaminwa chuo belando machanga mok didago kaneno chopo kinde manowinyo Yesu kalo nenoriore mondo mi umul law Yesu e tiku mane dumu kuome nowinjo Yesu remo manene chwer kuome nowinjo Yesu Yesu winjo kateko moro noweye kae Yesu penjo en ng'awa momula rabi penjo en ng'ano momula ikanyono dhakono dhakono notimo neno ng'ata ng'ata mawinjo kadhano jwang'e pimne Yesu weche duto machando chunyi en kene monyalo pando siri magi samo gwedhi to gwedhe lela ka jineno anu benda biro iri kikiweya kimako bada ang'o madita matimo kigwedho ya ng'ama di kunga ere kirwaka nanga ng'ama di ne buga
bedo pie
aparo ndalo mana wuotho kadhi e yora aromo gi joma wuonda gi paro gi ni wuoda tieno wadhi walimie ajuoga moro ang'o momiyo joma kigwedho to inigo nyithindo moko donge somo magitiriambo wanu waneno ndi moro rachukodi natamora sana biro mana chopo
wachile na biera ru
baba to kinde mani biro nene chalole kinde mani donje chunya nene chalole kinde mani we piwanga nene chalole komiyo kawona wengi mo kamora mora maneni dhie nitimo maber nidonje dala gi Lazaro noyudo ngima ji elufu abich chiemo gi nyingi babayo kata wipi ni wuothe lela ka ji neno kata manena mapaka koneni to ringa ringa nyasi mikelo divai mamita inga miangeo Yesu makiwako kiwako ti udono sami ude ti udono uwechete
utege baugire mo
toche wadu to
utege baugire mo
Yeruate,
mo tike baugire mo,
te kumaga yoke.